umsunduzi eMgungundlovu ngomunye womasipala abangangqotshwanga ngamalengiso nakhona umkhandlu uhlangene ukuthola kwenzeka njengamanje sixhumana nentathele izindaba ze-SABC uVusi Khumalo ohambisana nomthwebuli weyithombe uNomhle Ngubane. Vusi, sikwamukele endabeni zasemini, sitshele ngalo mhlangano wasemsunduzi ukuthi kuqhubekani njengamanje.
Yebo, nginibingelele. Yebo, kunjalo, silapha eMgungundlovu ku-Royal Showgrounds. Ya manje singakutshela-ke ukuthi u-Eunice Majola eqenjeni le-ANC uyena-ke useqokiwe njengosomlomo walo mkhandlu. Siyakhumbula ukuthi lo mkhandlu lona uvele ungaphansi kwe-Capital City yaKwaZulu-Natal, ePietermaritzburg. Ubungomunye walabo ebekade bebangwa kakhulu. Singabala ukuthi ungomunye wabane abemgogodla ezomnotho kwaZulu Natal, ukuhlanganisa iTheku kanjalo neNewcastle kanjalo futhi nomhlathuzo. So ubuvele ubangwa kakhulu iANC lana isathole ibithole ihlale ezingu-40 bese kuzothi-ke iDA ithole ezingaphansi kwaleyo, bese kuzoba futhi i-EFF kanjalo ne-IFP ukuwona amaqembu amakhulu abangayo. Ngaphambilini-ke bekukhona iy'ngxoxo zokuthi i-ANC bexoxe ne-ABC ethole ihlale ezi-2 lapho ukuthi ABC eholo Philani Mavundla izosekela iANC lapha ngehlalo zayo embili, bese kuthi ke futhi ngokwakhe uMavundla befuna ukuthi esobumela lapha endaweni yaseMvude la bethola khona ihlalo ezingu-7, iANC yathola ezingu-10. Sifika nje bengakabi khona ukuphuthulwa kwalezo ngqoqo ke, kodwa njengamanje la osekwenziwe uSpeaker nje bese kethi uSomlomo uthola amavoti angu-52, ebese kuzothi-ke ne-OADA ukhale ngaphansi kanjalo futhi namanye amaqembu amancane. Njengamanje singakusho ukuthi okwamanje kusaqokwe ozomela i-ANC umnumzana Thabola Mzimkhulu okuyena kuzomele i-ANC ohlangothini lapho le-DA okuyibona kuphela bobabili ababanga esobumeya umnumzana Ross Stratton ophakanyise yi-DA lapha kulo mkhandlu. Kodwa kwamanje singakusho ukuthi kusabalwa-ke amavoti ngaphakathi amakhansela lasefungisiwe asabalwa-ke nje. Manje asingakatholi ukuthi ubani kulaba ababili asebephakanyisiwe ukuthi ubani ozoqokwa benjengemeya. Futhi singakusho ukuthi umnumzana Thebolo uyena obevele emele i-ANC njengemeya kule minyaka u-5 esiphuma kusukela ngo-2016 kuya ku-2021. Esingakusho nje manje yilokho okwenzeka, sesilinde nje ngabomvu ukuthola ukuthi kahlehle nezathu ne-agreement noma isivumelwano se-ANC ne-IFP ukuthi bazosebenzisana ukuthi sizosebenza yini, ngoba okwamanje kuyabonakala ungazi ukuthi i-ANC ithole futhi nazo iy'hlalo ze-IFP njengoba kuyona i-ANC iphumelele la kwesobu-speaker noma esomlomo. Zinjalo siniphathele zona okwamanje.
Sibonge kakhulu ke Vusi ngesikhathi sakho.